Zinwenwa okomlilo wamadlelo ingxelo zohlobo lutsha lwe-COVID-19. Abantu basezilalini banolwazi ngalo. Bakwanolwazi kananjalo ngomsinga wesibini walo bhubhane wentsholongwane. Abadala bathi lutsha malutshintshe indlela yokuziphatha.
Ulutsha lethu siyalucela ke ngoku ngalo December benze i-social distance ngakumbi kwii-taverns. Abantwana bethu bahlala kwii-taverns, akukho ne-social distance.
Ezidolophini njengasemthatha kumaxhaphetshu ngeyona ndlela. Esi sixeko nguvimba woqoqosho lwengingqi yase-OR Tambo. Abantu bamaxhaphetshu belungisa izinto zabo, nto leyo yenza kube nzima ukuthobela imimiselo ye-COVID-19.
Sisayibambile mama, kodwa sike siphinde sikhumbuzane futhi. Besike sakhunjuzwa nangoko omnye ubhuti obelapho. Ngoba uhlalhlale ukuzibone imaski le soyitsalile seyike ezantsi seyisukile emlonyeni.
Iinkosi zomthonyama nazo ziwuthathele kuzo umsebenzi wokufundisa abantu ngalo bhubhane kwanokuqinisekisa ukuthotyelwa kwemimiselo.
Ndicinga intoba ngumcimbi olula kuthi. Naxa sineentlanganiso siyayiyaleza intoba abantu mabasanitize, abantu mabafake imaski. Also if kukhona i-funeral siye siqinisekise intoba abantu abadlule ku-50.
Amagosa omiliselo mthetho athe bhazalala ezitalatweni nawo ebekiliso. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha.